Television GH, your best online news portal.
Ghana, this year, yes, I'm saying, Nadish Mama, one of Vision GS in Abusha for Mamunina Quaba, and Mamu, a Shia, and Mama Quaba, Shun Kubio, a Deba, a Fidica, Sabri, and Samina Bre, and Asso, and Small Dabba, but Japus, a Fatas, a Kinka, Mania Bitino, and no, and a Sabre, Yajimodra, Yatimunchi, Wina, a Sum War. A war efficacious, what am I? Bra would you know any notification burning the old Honor Man and so that warning you know what tap a tap or so. So, who na feel so any of our dream partners so the befa a high and answer number you go screaming so any you know put a goom few goom can say chronoma and baba go pot tobacco chronoma and tis abri and your bon kaya said no subscribe at the apesho at the amaya. Now, the addition way you would see a dross of power. Now, so the edimu akutin be ya obete and Ora jogate edi atuja so no de Ghana for man kwan na so om de 2 minutes ne nsa asofo obeyi wo mu de wo mo bu man no eye nipa makomako aduosia pe e bi nka ho bio na sanso ene atirabo semse ho Ghana mani abre mani abebebebe ene wan MPP for mani abre bebebebe wan mani san wo se ne obetumi aboam wa manuko nu alankase ene nipa bi no se na no de ya wo ye wo sombo ho Mumbros cotton and two baby, no dear. She knew could tell him, Wabakrana, Obia, and Shrobia. Na kane nso so ene o manfo ya o moto to o nima ye busa e wo hwemu a kane pa ye hwe obi a wono ba Ghana ya watuma ba ba bua mre sebe dwani frimre sante a wo hwehwe ama mabure nya adwuma ya ene urumanyamfo Kennedy akompre kon Agyapong wo se Science is no ne buta ye no edaso wo ho ensaye opese wo hwe mabunu nte no so ba obetoa kane nwuma no eso enei pokura no wonde ogusu etuam ewo sa na mo no so na Sino Hydro wo mo akwantempon kontraji egusu koso anasa de be honsem ayedeja abusian wei ene afoforo bi aka ho na sabre ya jedwa wata ma ye de munche mu ne musem na esumwo e wa filikasi so bo madra subscribe na se na ofofro sanke bi no mu hwe bi disipoku kongongo bona champion na abusu ya nyanto bo se na kase ne nche mu no ye fa esumwo ye fri ezan munche mu ase e wo amanefo no akache na MPP wo so kukuda manoko no na bremu die ne nipa wo ma yi wo mutim so wo mo pre Franka kurafo no jibre na dia mama ndoku no wo modo so pa na ya ka nipa na nsantem ya ne ya nka bia nhemu ni adwene poni ho ya nimpo na wo so no dia wo ba bi mpo ne so sa na wo siesie ne ho asie wo abo no ho asie nti aja na wo hyedra ebebrebe na wo siesie ne mu nto mu na na oguso wo ye edekwa nanim na sabre meka se wo nipa ya wo yi ne tia meka na semu eye kane sofo na ohwe akwani keteka akwantempo ho sem so ene Sabro when you for Jogati and at what in summer baba to Jay. Now what you must say one dear waba and ya fan walk of funny pedrubia abaguaba moon away a minister or show where so minister way and I bet you three bears and nine I bet you three me and some ye nunia daddy. Now one waba oh and nipa at your see a pet. Eno do mba be bu otese my Ghana ena central for business ah na wuhye mampa no sisu akufu adwa ne first time ye man kwa ma wono ba be sumo Ghana no aso fo ma kuma ko 111 ani agenda 111 emua na bi bam na bi ye hwie bi gum na bi ye bi susu ye tibi frim na bi su guso eda su ewo musa enipa bebrebe yi wo de wo ba wo sisi sepe na be fa no so mampa na kufu adwa den de utimi wo se ani ebi a chair cockatoo in a gunner for a to winna no money me send ye, no money me such as a chia and a winna. Now, what time I have frozen by a swap for Ricketaka quantum poems of Sono? And then I won't can tell my penny say, oh, woman won't nipple wom dosso. And as I brand and then yan no so when you swing tina, dear penny so besom, I was half a honom no. Na someone will say, and yan amotina so, sana that and so. Once more, but I can't be saying, no money me say, Bequas and Babbitt, I'm one, it's as a murphy. hu sa wo mo wo kwa wo hia wo mo mo aso na wo ba wo ba be hia wo mo na so papa so ono de ba bia ogyina na ogyina se wono wo ba be som Ghana na mo nipa wo hia wo mo aso mo man mu no eye nipa mako mako adiosia pe ene wo de wo mo ebe som akure ntaja ye hwe abo bi sun wo sisi ye hwe ba bia soso ya de brode wo no betene akwa kwaguo sense ebre mu de ye ntimi enkyere ne kane no e wo partner to ene se ene fo ensem wo mo na gyina wo nso na so ka bia na ja yenso so Ghana fo nso akyrede die no yenso abeka ede asoso ebusu one version ji esu ne ba modern subscribe na share no fo friends an ka bi na mo hwe bi Ghana twom ne twa so atifi epo ya na fo to fifi ba bia ena sem ne ata sene sebe sepan ko na ba benya so fo mu ene ede esom won sem no a ene egusu ya kenka de ma won ma yenko egusu wo amanwomu na wo so fo tira bosom ba na sabre ene ya woden sem ba ba tuja Reverend Christian Kwabena Andrews aka Jirabosom papa yi Ghana Union Movement eyegum eyegum gum gum papa yi ena wode atuja wache mu esen na wane die nipa waka asamdi afa no no ono so ewa mpipi amane kukuro na emu kane so afwa na woshe jwede di mvrinyuma hon samso ni mwenyafwa ala mkwajo Kyeremanteng aka alankaje na Kyeremanteng na etire mwachile Ghana fwase he mwope obi editumi asha nensa mpipi fwe mwope nipa bi awa mamane kuo nima mwusu sobeti mababa buwaje Ghana efra unye hiye matepo ni abinidi mama Ghana fwe ni asosa awa ni kuro na mwenu wenu ukuro mhadia mamumu mamumu so mwa yefo biya nkwanko ya muna mungu kwa tuwa bamfa nkwa hiyo mwenyafo ala kwa duo Kyeremanteng na ala nkasi de mungu kwa hini sanya asema ni dansi ya ni ashe nwa hubi ni etwane de ya dansi wa baba ya swafwa wa shia jweje ni mfinima hunsa mso diya be panwa ya pati ya ebe kasa oh wedi ya swafwa hini diya ni mua wankura mkura sika biya amfa mwa ya ya diya wanwa nansuni diya niye wabuwa wa yese wa yese eni pewe yasi ya besi usuwa nkeshe wuma suwa so, huu niti sani ya wano nka wani mbuta ebi sese wana junimu daima binobabe hidi ata Ghana fwa amu wama toa bawa shodi ama nwa suwa bedi mkunimu suwa bedi nchoko yasi ya nube huono ade niti nani yenka umfrasi enya adie bi ya wangwa suwa usuro mkua nasa adie bi ya chese ema wabi yetri muwebeye unique wa udi ade niti nwanye bibisa wa usekta ho ama Ghana fwa huu se ey pape uhe nani suwadi unene buta yukura dacho de Ghana sene za ya mua kawu want me and your baby asa na nani no and a mobile day katremata si e dia baba wabri wabri Ghana for mwase woman twaba and for mamu ewo krobe so ewo mabe mu and ya de se Ghana for BTS asem twenty de wofra sentem no kache Ghana for se se ne pa e maswe ye chusu ye chusu ye chusu yinanda mpipi foni padosu no omo iwa mtu umu nansu ala mpadye mobi ya mfatumi nenshe nisasase wanyashua se ubetumi abu wa watiasi my Ghana abujanya tomo nsamu shona ya mfamu kwenko pie mu ewo ense mfufro mu na sabre ya manyo ya ye gusua ya pe msodu kwa ye nimu asense entu ya mna sebe jweni wano so epre wampi pia mwende kwa mdi ndende se tuwa ini ya siya ini fwane ditumi nebe shane nsanu weti mababe so gane mu ema dosa wa my Ghana eni ye uhiya dosa ya uhiya posa ya se susuro wababe yisa ane mani nina efri wa edi ama omeyi na wabre wa gusua wa cheche nise mugu soto nise ndema Ghana fono eno wakacha Ghana fose tumi ni wamu pobidi ya mana wudi ya wamu mfamano na sese dia wamu deba mani nina ano NSA wushe wame yin tutu ya niye sise ye na wushe wabi ya buta wane niso jine mabunu wa Ghana hao wuse ye da tene eche ni nise mwinti ya chase fata se wane ni nina fefefe kama fefefe kama mwo biya anso wuse yes Ghana mwasi sano yonu unumunyafu Kennedy akumpire kuwa Agyapong ene betu mi etu sana mwono edi abu wa wamayeno ene ntino wane diye nebota ye weno babe buwa Ghana nina ama kuremu wusisiye niya unidiye niya diye bibia tumi akwankani edi ama ye ntino emprempre nya ye no mo eka sei no oso osere nya de se tumi na wo party ni mu a amamfo ene ye ayete se nya ayi ade ayi bia beto fom na soja fo alande ho sa position kakre ya beda ho yi obi a soja ni bia lezi ni boot ya wo ba be posa aka no atare bi afrako na wanini nipa wa botare ho na ne wakaso wa paise ya mansa nyina betie no nti party no fatume ne ehye ne nsa onu manyamfo Kennedy akompre ko Agyapong ena sa abotaye we e wona dwirimu ene ne mabu na wose wodwene Ghana mabu no pa ene ne ade ba ko esi ne ni so kese se mabun no obi a benya ba bi a hye ma bosome so a obi a benya ne kakra se ye be de nsusu a ene nsusu obi a benya de ei Ebusuanya tiesi akwantempo ho ensem so so afa wo hwe akwan ne akwantempo ho ensem so yonumanyamfo akwasi amo akwata papa yi eguso epem so kwa na nima siesi otaseman Ghana ebua yanye ma sabre de niam kakran kakra ya yakwan ahodo a enye so no enye wonna siesa afim de year of rose nanka ye 2019 mu ene wo hye sa abon se ye sisa afim na nka bekwo so nanso agya obi nim de okukura de ebeche so na de che bia ni mu ensem ye tikure mu nka bi hye mu na kwabre na ti fo ya de ko de wofo ensa na niam nyina ma chese fie bia mu wo man bia so oduru ha no hinu pro se na meda takra no ba ba da wa da hoso so a eche akoko a ayi enkuko due adobore no na niam frama fa na etu se ya na nam wiem enkyro nda kan e be ma etu na ma wiakete na etu na etre na etre na etre sa na kwabra na ntii etre ya tre due ni wodi akunku mamfo agi amamfo sika wa resabia sa dokota fa kugudam ni apabne fo a ye ni da won so wo mayi mu nyina wo logo fa ekoye na enya asem ketwa ade a wo mayi mo na dwene mo pose wodi sika kwa kwura mu sa niam nyina eja awon hini nti eni eja bawre ayin da ache asemu tisu ni edoko kwa tuko duwa ni eja mwunti sazi kani edie siye nina asa da ache edebe buwani chidima edebe 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 nina na itwase wosye kwe isi sazi kani nina edie siye no eba na yeti mbabe yusuo eno ena ebremu ameka saido apama ntiasi apambia edumakuwa ya wa China saino hydrode saade we ena nu omu baba kwa siyebu mkwampa kwe chia kake etimu kakire betu ujasu omode ya diamond ena ekwa kwa macha na fon womu ba betu diamond no na womu nsusu e de afaso ayekwan ene yekwan e wokuremu nyina womu nyemfa maye a chese adehwe omu wo poemantem wemse etuwa womu editu dwase da bi da womu mpeneso na mpeneso kyram ye metu eye bauxite e womu ho no matu wa forese yes anoa ye metu e ho no sanse edida na ye otom nya diprekwa sa bi po ye si otu ye wu ya odi odede na ya asia umu no mferinti uso ba be butu garam se ya na se ba betu eye damo e womu no sa bi po kure ye nsoso e na eservu ensio edemandi pampempem e wo mpotemo no meti womu ti ase pam ye betu eye bauxite ne kurone suwa abusuya wa oma nkaya nsu dachi wamba kaya sere suwa huu ntino wampe suwa mbabuwa mwambro oma ama kwain na saino haidu ya kwa ntimpo ya kwa sisa wamu na ya asfati 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 sukre kwa sisa wamu ya kuranzo ya seda nyeni hiye mfamu wa yengi mese gana fuwa pa wamu mpe gana fuwa samdi yesu ya sodia ayo mkugura ni ya ushishe nti gana fuwa pa seda bieni wa mkoko toba sakumu kwa ya wamu ye nanu wadadi ya wamu ya ya eni ya fia ewo tre janshin ekwekwesi amasaman fie twan no he ahye ase ma baabi baabi bi ahye ase tutu ayi kusimina ewo mfimfim na we ne kani modi we bepe sika age egumbotom ay ana musumani ne papa nti abusuya sabre yi sanu hydro de akwante boga na force abandon rush ye woga na fadodo na na wo musu se di abade na abande betu jaka nti no sanu hydro fo ne tu wona munafe de ɛdeɛ na aba bɛbɔm wo yi a wɔn mutumi mantɛntɛm wɔn na nye ntɛntɛ wɔ site ɛmmerɛ mɛbɔ adwumaden mfa nsiesie ɛyɛ ɛkwan no mfa ma Ghanafoɔ na yɛn nso so wɔ biribi a yɛka de afa ho na deɛ wɔn yɛ deɛ wɔn yɛ yi a ɛnyɛ nso so wɔn gu so a wɔn yɛ no ɛyɛdeɛ ba asɛm a nti abusua mi ka sɛ ɛsiane hydro akwantempɔn ho nsɛm no ntwa yi o ɛsɛ deɛ aba bɛyɛ wɔma yi ɛna afei so China ma no ntɛm nkitahodie kɛseɛ pa wɔma no nyinaa ɛhwɛ wɔn anim nti abusua yɛnhwɛ baabi a ɛno nso bɛkɔ akɔ wie na yɛnhwɛ sɛ nneɛma pa ɛbɛfiri Samaria aba ama ɔmanfoɔ nsa aka bia abusua one version Jesu ne ba mɔda subscribe na hyɛ na ɔfoforɔ nsa nka bi na mohwɛ bi yɛntɔ mo nsɛm no so ɛmfa mu kɔpie mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu a na neɛ yɛwie mpo koraa ne sa agya ɔdodo akɔnnɛ ɔbaakofoɔ ɛntra so ɛnkyɛ nti yɛwie yɛde sini asa akɔkyiri mu akɔpa foforɔ ɛtɔtɔtɔtɔ so nyinaa no yɛasa so de aba abɛsom o wosomfo disipo ku kɔnkɔnkɔ bɔno kyɛmpem no na abusua nyantobɔse ne kase ne nkyɛ minister biabi yɛmfa nden da ɛwɔ afidie yi so
you
One Vision GH, your best online news portal.